Sanibonani baswati lamahle. Ngimi intando kati yena ngimi mfana wengane. Awu, ngibathenga ihledi kunendivona engihluphako la. Bantu baseshiselweni. Kahleni phela. Makukhulunywa ngemaphathi bantu baseshiselweni. Akushiwe ukuthi sesiyoba nelidzili sekuyojajula kuyojayivwa. Mhm. Mfana wengane ufuna kunilungisa. Ogogo bathi le bajabula ukuthi awu, sebathi sidawuhlala sinemaphathi. Hey, ogogo balungisela kujayiva ngale eshiselweni. Nensha yakhona eshiselweni bathi awu vele ithi atibuya atilimit yejeni kujayive akusiwo lamaphathi lawo phela awu sigothi lesinemandla bantu beshiselo nani nonke maswati lamahle iphathi licembu letembusave leliphakamisa imibono levumelana nemivo emalunga noma balandzeli balo bese bangenela lukhetho kude bafakwe etikhundleni tembuso bathe ukhona kokuthi bafezekise leto difiso noma balethe imivo yabalandzeli babo emaveke lamanyenti sewayawusebenzisa emaphathi noma ke emacembu etembusave umsebenti ke wemacembu etembusave maswati lamahle nani shiselo sigodzile sinemandla kubeka imithetho etigungwe intawulumende ngekuphakanyiswa malunga kufundzisa bantfu ngembusave nelukhetho sitawati ke simaswati kwekutsi kude lesikwatiko ngembusave uyatendela nje makhosi etive kukana bompunzi dlemini lokunye kuhlanganisa imivo yeluntu bese kugucula kuba ngumthetho loyo loyo sewuphakamiswa ke eParliament lokunye ke kuphindze kuba kuvala umkhathi lokhona emkhathini webantfu nahulumende Atati buta kanu emaswati lamane ngukuthi yini kanye hulumende. Leyo nkulumo sitayishiya siyishiyele lelinye lilanga. Sitawathi ke kuthi eswatini kude hulumende. Kunamswati lophethe ngoba hulumende yimvo lebekwe bantfu batishintshela bona mase kungasaba niki noma kungasaba gculisi. Kungasathi feze tifiso tabo. Kude ke hulumende kuleli la kangwane. Buphindze ke emaswati lamahle bube khona buhle bawo emaphathi noma emacembu etembusave. Akupheleli kuko lokho lengitakubala. Nalomunye utawuba nako kwakhe lokusengcondweni nalako naloko lakubonile. Emaphathi apha nenvo lebitwa ngekuthi ngema manifesto. Lapho lwathi lolulungela lundvu ngalokuphelele kude bakhone kukhetha. Iphathi itiphakamisela yona loko lefuna kukufeza eveni bese emalunga ayo wona avumelana nako noma nawo akwehlise akulahle kuphindze kwakhiwe kulungele kwekuthi kuhambeke bese sokuyobhekwana elukhethweni. Emaphathi asebenta ngenzandvo yelinyendi. Emaphathi abhekana nelukhetho. Asebentisa luhla lwetinvo letihleliwe tavunyelwa amalunga noma balandzeli bawo kwekuthi awahambe emaphathi ayokuphakamisa eParliamente kude kuguculwe kube ngumthetho noma kube ingcenye yemthetho sisekelo. Emaphathi ke anemthetho sisekelo wawo lodimele ngekwehlukehlukana. Lovumela imivo, lovumela imicabango, lovumela imibono yeluntu noma emalunga ayo. Sitawathi ukuthi kude indvo lenjengaleyo kangwane. Kude lapho khona emaswati ake ahlaliswa kuthiwa akatakhele wawo umthetho sisekelo. Ungake fiki nekuphakanyiswa eParliamente. Leto tindvo leto tindvo letincane lentawuthi maswati nikwati kuhlala phansi kwesihlahla le emakhaya emaphandleni kungake fikwa eParliamente. Nihlanganise nibonisane bese ke mzukwana sekukhethiwe nikhethe umuntu wenu lofunwa ngini noma nikhethe licembu letembusave lelitawu bese liyanibukela kuthi lona litaniphakamisela umuntu lonjani lo kwati lonelwati lolunganani kulapho ke sekuyawubese sekuyaphakanyiswa donke tinkulumo nemivo yenu seyiyakwe ukukhushulelwa emthethweni sisekelo emaphathi indvo lenhle ngayo niyakwati kumdonsa umuntu ngelijobo ahlaliswe phasi Maseka ngasakwendi loko lakwethembisa makanika siciniseko sekuthi mukhetheni maswati lamahle kukunyalo anikwati ukuthi nidvonse labo bo MP leli bakhethile anikwati ukudvonsa ngelijobo iPrime Minister ngoba nibekelwe yonke le indvo ihamba ibe nebubi bayo kepha kuphindze kubese kubukwa lobuhle bako ukuthi buya bendlula yini bubi bako emaphathi ke analo luchekeko emaphathi ayakwati ukukhohlakala kepha ndawukhumbula ukuthi sengishito kokuthi lapho khona sekune sandla semfene siyakwati simaswati kudonza leyo ndvodza noma loyo make ngelijobo ahlaliswe phansi sise sesibona ngathi sowukhohlakele awusendi ngendlela lo sithembise ngayo silundvu kwakhiwa ke kwawo emaphathi usime etinweni letehlukahlukene and kuyabonakala ukuthi nawo akhiwe ngedisekelo letehlukahlukene lokufaka ekhathi tenkolo lokufaka ekhathi kubuka kufuna i-freedom of speech i-equality lokho kulingana simaswati nako lokunye lokuphitwa ngema-conservatives lapho khona sibuka ukuthi bahlangene ngesintu bahlangene ngetemasiko konke lokho kube nje yaya labanye bahlangene ngaloko lokubitwa nge-sexual orientation lokusho ukuthi ngetebulili sitawukhumbula ke ukuthi tinkundla emaphathi yinto labayicitha kadzeni tinkundla akusiyo iphathi tinkundla futhi akusiyo i-political system noma luhlelo lwetembusave yinto yemundeni le Eswatini ke kudzingeka lushintsho kusukela emthethweni sisekelo kude umthetho sisekelo ukhona ukuvumela emacembu nebantfu labata ungenela lukhetho badimele kwedlula lapho kulapho ke emaswati sewate ukhona kokuthi le live atiphathele lona atichubekele ngendlela yawo lapho ehluleka khona emaswati ayakwathi hlala phansi alungise ashintshe ngoba kuphatha live noma kuthi holela live akusiyo umdlalo kepha ke emaswati kuyinsayeya lokuyamele ukuthi akwathi kubhekana nayo Ngiyabonga maswati lamahle sitawuchubeka siphendule imibuto leyo lephakamako ngemaphathi chubekani nithandze likhasi lamfana wengani ka YouTube nikhubeke nendlulisele embili lemilayedo nalolwati lalwethula komfana wengani intsandvokati yenu nichubeke nimthandze mfana wengani lisasasa ulibonile